mutima nga gweyagala takulabawo buli kyokola akirabanga kumala budde buli kyokola akirabanga kumala maanyi Mutima munda nga ulira kuchawa Ogulikade newewe kosa Abidabanga kocha bisera Newewe isa Abidabanga kumalamani Omogama tinkufiringa
Tukale
munange kumisinga
okay.
Nolinda nolinda
Tebiwela,
tebiwela, tebiwela, tebiwela.